kwamkelekile ebekhebhadi nakwilizwe lokuqokolelwa kwemali ngokweminikelo. Ukuba ngaba ubukele le vidiyo, le nto ithetha intoyoba ungumbutho wesisa ogqiba kubhalisa ebekhebhadi okanye ocinga ukubhalisa ebekhebhadi. Ndiyazi ke ukuba imibutho yesisa isoloko ikhangela iindlela ezilula zokwenza imali. Ndiyazi ke ukuba i-crowdfunding akunosoloko kuyimpendulo yazo zonke iingxaki zemali yakho, kodwa ingaba yenye yeendlela zokuqokolela imali yesidingo esithile ngelo xesha. Ungayisebenzisa nokunxulumalana nabaxhasi bakho okanye abantu abakholelwayo kwinto oyenzayo. Zimbini ke iindlela apho i-charities ezisebenzisa ngayo i-crowdfunding apha ebekhebhadi. Eyokuqala siyibiza ngokuba i-project specific campaign. Yona ke isebenza ngolu hlobo. Uye ubeke isidingo esingungqo, ubeke ibali ukuba uyidinga ngantoni. Umzekelo we-SPCA. I-SPCA yayidinga ukuthenga imoto yokukhwelisa izilwanyana. Emveni koko bacacisela abaxhasi babo nabancedi babo kwibali labo ebekhebhadi. Babaxelele uba badinga malini, badinga ntoni, futhi umnikelo nomnikelo owenziweyo kuzokusetyenziswa kanjani. Lona ke ngumzekelo ocacileyo nothe ngqo we-project specific campaign.